abasirikare bagiye gufasha kugarukana amahoro muri Somalia abona ko bava mu bihugu bishyika kuri bitandatu banarinze kuzongera gusubiramo hano bari barashoboye kwirukana abasirikare baje mu gisagara cya Mogadishu abashaka bahungira hagati mu gihugu barashwara bacanye imice myinshi mugabo ntibahera kuguma bagerageza kuza kandi gutera mu mujyi wa Somalia mu mujyi wa Mogadishu mugabo hagati y'ubutero duto duto udutero basanga batera ku mahoteli cyangwa ahantu abantu bari kuhagirira imanza ariko kubera ingufu zakoreshejwe n'abasirikare ba Misomi abo baje bagiye bagabanuka ingufu kugeza aho bene ibitero muri Mogadishu bigabanuka cyane bakaza barakorera ahanini hagati mu gihugu rero muti kuki ubu tubona ko aje bamubwiye kuzana ingufu ibyo niko mwabivuze ariko mubibona ariko abari ku rubuga rw'intambara bombi babibona uko aje bawuzi kuva ko yazanye ingufu zirenze izo yahorana ko yoba ifise ubundi buhinga busumba ubwo yahora ikoresha mugabo igihari n'uko aje bawuzi azi ko harimo icyo bise transition plan mu cyongereza icyo nacyo ni integuro yerekana ukuntu amabanga yahora arongorwa n'inteko mvamakungu muri Somalia n'abagiye gufasha bose Somalia azohabwa abasomalia akaba aribo bayakurikirana tuvuga ko umutekano wa Somalia ukongera ukarangurwa n'abenegihugu ba Somalia ibyo rero icyo gikorwa bitegekanije ko kirangurwa biciye mu mice itatu harimo ukugabanya inteko z'abagiye gukorera muri Somalia abasirikare b'amakungu harimo ukwigisha abenegihugu ba Somalia harimo abasirikare abapolisi ndetse n'abantu bo mu ntwaro
ariko umusore kugira ngo nishyure ku kibazo nyekina
ikibazo niyo ndiko ndajya kuko ibi mutabyumvise n'ibindi bantu barategera hanyuma hariho ugufasha leta kugira ngo ikore koko ishobore gutunganya ubuzima bw'igihugu ibyo nabyo bigaca mu gufata ibisagara bito bito hamwe no kuzibura amabarabara kugira ngo amabarabara ashobore gukora abantu bakore koko rero aje ba kubera izi uwo mugambi kandi ari umugambi ukomeye cyane uko arashyirwa mu ngiro ubu ica ikoresha ingufu zose ifise kugira ngo yerekane ko igihari kandi ishoboye kubuza ko imigambi ya leta n'abayifasha yoja mu ngiro
nuko rero kugira ngo ingendo ntibanganye gutyo aho muringi biboneka hariho kugira ngo muri mugabane
irikiratera ingere rya nyuma kandi ingabo za Misomi zimagabo zirafise integuro yo gukora kugira ngo aje bawe ntibanganye ibuza amahoro muri Somalia